Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu iteka na demokrasi.
Mwiriwe abandi mwaramutse mwebwe mwese mukunda amakuru aca kuri radio Haguruka. Uyu munsi igenekerezo rya Ndwi gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ayo twabateguriye ashimikiye ku ngingo zikurikira. Mu ishyirahamwe Orikome, ishyirahamwe ryishinze kugwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta hamwe n'igiturire ryaraye riguye mu gahundwe ryumvise ko uwatukiwe mu ishengero ry'abantu n'umukuru w'igihugu mu kumwagiriza ko ariko ahombye igihugu n'abanyagihugu ariwe Maniratunga Albert agarutse agashingwa ayandi mabanga ahambaye n'umukuru w'igihugu nyene yamwambuye agashambara. Muri aya makuru turaza kuvyumva. Ibisika navyo bibandanya gutogwa hirya no hino mu gihugu aho hari byatowe muri komine Tangara y'intara ya Ngozi. Abanyagihugu bo muri iyo komine bavuga ko leta ya CNDD-FDD ataco ibamariye ngo kuko yananiwe no kubacungerera umutekano. Hari n'abandi banyagihugu batatu bo mu ntara ya Mwaro bahagaritswe n'abajejwe iperereza. Abo bahagaritswe akaba ari umunyeshure wo kuri lise Mwaro hamwe n'abandi bo mu muryango akomokamo. Abatari bake bavuga ko hageze guhaguruka abarundi bakiyamiriza ako gatotezo bakoregwa n'intwaro. Nayo abateshejwe izabo imbere y'uko bosubizwa ku mitumba baturukamwo ngo hakwiye kubanza kwigwa neza ikibazo c'imibano kicibonekeza mu banyagihugu bivugwa n'uburongoye umugwi w'igihugu ujejwe ivy'agateka kazi na muntu. Yamara bamwe mu banyagihugu bavuga ko iyo mvugo yirengagiza ikibazo c'umutekano muke urangwa mu gihugu bakaba bayiyamiriza. Kuri mikro ni Dondo Dieu mbaza umutima, mu buhinga bw'ivyuma hari Justrene Manirakiza. Inyuma y'akanya gato turabashikiriza ingingo imwe imwe ukwayo.
Iyi muri ko murumviriza ni Radio Haguruka. Radio Haguruka, haguruka abarundi tugwanira igihugu cacu.
Kona barundi bantora bakashira imbere yabo ndabarongore ngasanga hakomine nimwe buzemwo n'imiburi iburi abantu mirongo itanu ariko barari bariza ari ikintu gitungana mbwira umukuru w'igihugu wacu wiki wogira iki uru na cane cane uzirikana neza ico ujejwe uzirikana neza ico ujejwe ugasanga bose bariko bararira umuto akarira umukuru akarira bose bakarira none ico gihugu guhera ku mukuru w'igihugu arira umwene gihugu akarira umunyamahanga arakeneye Burundi akarira ico gihugu ni cahere kandi ndakwiye gutungana ico gihugu citwa ngo iki tashaka kwega umuriro imana araduhaye amahoro turagenda nkuko umuriro duce dushaka kwega ubunyene ubunyene ubu tukwege kwega
ubutungane ntibunaniranye kubera ko abacamanza badafise ubumenyi cyangwa badafise umutima ariko hari ibintu bibiri mwagarutse ko kandi ari byo hari iturire n'ibyo kandi hariho n'ukuboko kunyegeje ku bacamanza uko kuboko kuriho gushobora gutuma umucamanza atitegenzya mu gufata ingingo ibereye yisunze amategeko urubanza rwiwe arabona ko rudashoboka cyane adafite ukuri akifatisha umukuru w'umuganga mu ntara akishimikiza en général quelconque de la armée de la police niho bigoranya kubaho bya rimwe rimwe
ikibabaje cyane nuko benshi babivuze bakabizira kujya bivuze benshi barabivuze barabizira bamwe barapfuye abandi baburenga aho mu mabohero ari byo bazira abandi nabo barahunze igihugu twembe twese twahunze kubera twadomye ku rutoki bijya nyene yarayavuze ariko urabona wewe ari cyo yabaye
ndongeye kubaramutsa amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru iciye ku masonga ivuga ku bijanye n'amagara y'abantu umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yamenyesheje ko Uburundi buzoronswa incanco za mbere zikiza COVID-19 kuva mu kwezi kwa munyonyo k'uyu mwaka ariko akavuga ko ukwikingiza bizokogwa n'ushaka abarundi bakaba babandanya kubona ko abarongoye Burundi bakibandanya gufata minenegwe ivyico kiza aho ni mu gihe mu bindi bihugu abategetsi bitwararika kurarika abanyagihugu ku vyerekeye kwirinda ico kiza hamwe no kwicandagisha abanyagihugu bakaba bavuga ko ico kiza muri kino gihe abantu benshi bakigwaye mu gihugu iyo ngendo ya leta yo kutitaho ivy'amagara yabo bakaba bayinegura bivuye inyuma tugaruke kuri ya nkuru yerekeye igenwa mu yandi mabanga yo kuba umuyobozi mukuru ajejwe gutwara ibintu n'abantu kuri Albert Maniratunga aho bamwe n'abandi babandanya kugira ico babivuga ko mwishirahamwe Olicome bakaba gushiko n'ubu bace yumvira ko uwarayagenwe ashobora kuba atari Maniratunga yaheruka gutukigwa n'umukuru w'igihugu mu ikoraniro ry'abantu kandi yavuzwe ko ari mu bariko barahombesha abanyagihugu n'igihugu inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jeannette Kamikazi
nkuko bisigurwa na Gabriel Rufyira arongoye ishyirahamwe Olicome amenyesha ko batangaye cyane bamaze kumva itegeko ryashyizwe ku mukono n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye rigena mu mabanga mashasha Albert Maniratunga mu gihe yaheruka gukurirwa mu ikoraniro ry'abantu ku bwabo bati twibaza ko wagenywe atoba ari Albert Maniratunga dusanzwe tuzi kuko hamwe yo bari we byo dutangaza cyane kurikira Gabriel Rufyira arongoye ishyirahamwe Olicome
tubonye itegeko ryarerishizwe ko umukuru n'umukuru w'igihugu ubwa mbere twatangaye hanyuma tumaze gutangasha twibwira tuti twibaza yuko yoba ari uwo bitiranwa n'uno munsi twebwe twibaza yuko ari uwundi yitwa Albert Maniratunga atari ujya dusanzwe tuzi kuko hamwe yoba ari we twibaza neza yuko twosha turondera izindi nsiguro mugageza kwino saha ntitwokumva yuko hari umuntu yokurirwa imbere y'abantu akabwirwa amajambo nkaje yabwiwe mu mezi atari munsi ya tatu ukaza wumva basubiye kumuhereza ikindi giti nibaza kandi giti cyo hejuru nibaza yuko byo babigoye cyane kuronka izina umuntu avyita ariko ubu twolindira kugira vyinshi tuvuze turamenya ko ari ubitiranwa ico ni ca mbere
mwishyirahamwe Olicome rero bakaba bagwa bakagaruka bati hamwe ivyabaye vyo bari vyo vyo kugena Albert Maniratunga mu mabanga mashasha bati bitwibutsa ko umukuru w'igihugu yigeze kumenyesha abarundi n'amakungu ko mu kiringo c'indwi zibiri gusa abantu bose bari mu mabanga bategerezwa kuba berekanye amatungo yabo ngo yamara kugeza n'ubu bakaba batigeze babikora kandi bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi bakibutsa uwundi muyobozi w'ishyirahamwe Regide Zona nawe nyene yigeze kubwirwa amajambo nkayo yamarango aho kumukura yashinzwe amabanga asumbayo yarajejwe nkuko bivugwa n'umukuru w'ishyirahamwe Olicome
nico gituma twebwe turya dutangura tukavuga ivyashitse hamwe byo bari byo tubica bitwibutsa ibintu yigeze gushikiriza itariki 23 z'ukumunani mu mwaka w'2020 avuga yuko mu ndwi zibiri abantu batarekana ubutunzi bwabo bataza kuba babwerekanye nagira nibutse ko iyo ngingo irimo ibwirizwa shingiro mu ngingo ya 95 n'amategeko byo kurwanya igiturire cyane cyane ingingo ya 29 y'iteko ryo kurwanya igiturire n'ayandi mabi asa naco ivyo rero kugeza n'uno munsi umwaka n'amezi arenga abiri birarenganye ivyo bintu bitarakogwa kwebwe ntibiduhumuriza na gatoya ikigira kabiri hari umuntu muri regidezo yigeze kubwirwa amajambo nka yabwiwe Arubere muri ibuka neza yuko bavuze ko busuma buriyo abantu batwara regidezo bose arabasuma arababanda arabantu batagira cyo bibanga ariko ariko baratuma societe regidezo ziri kuratembagara mugabo uyo muntu nyene yaciye aduzwa hejuru mu biro by'umukuru w'igihugu aza kuba ujejwe ibyo no kwita iby'umuyaga nkuba energy mu gihugu cyose ibyo rero urumva ntibiduhumuriza na gatoya none umunsi turaro nk'insiguro y'ivyo bintu bibiri
Gabriel Rufyiri yibutsa abarongoye Burundi ko bamenya ko bashingwa amabanga kugira ngo bakorere abanyagihugu bakamenyesha ko mu gihe koko Albert Maniratunga yoba yarashinzwe ayo mabanga ngo bakaramuka babonye atonze mu biro gutangura ayo mabanga ngo bazosha bandikira umukuru w'igihugu ngo bamumenyeshe ko barekuriwe kugira ico bavuga ku kintu cyose kiraba igihugu nk'abanyagihugu n'ubu nyene dukurikire Gabriel Rufyiri
n'ubu ndabigarutse ko umukuru w'igihugu yegeraciwe umushikiranganje wa mbere n'umuntu wari we wese ari mu mabanga gushika kumukoza sanswe akorera leta agomba kumenya ko bagiye gukorera abanyagihugu kandi abanyagihugu bafise uburenganzira bwo gukurikirana no kuraba no kugira icyo bavuze kukungene ibintu byabo biko biratunganywa rero twibaza neza yuko ivyamanira atunga twa turarindiriye twe twiyumvira yuko atari byo turindiye kumva ko atonze mu biro nitwabona atonze mu biro ntake tuzoka tuzomwandikira urwandiko umukuru w'igihugu tumwibutse ibyo bintu byose kae tumubwire yuko umukuru w'igihugu atagira inyuma y'ikigo umukuru w'igihugu ibyo avuga byose n'ibyo akora byose dufise uburenganzira bwo kugira ico tubivuze ko tukavyanariza to AAZ hanyuma nawe akabona yuko ibyo bintu yavuze ari byo chanka atari byo
Tumushimire Jeannette Kamikazi ku nkuru ahejeje kudushikiriza. Ibiziga bibiri by'abana bakiri bato basanzwe bavukana nivyo byaraye bitowe mu ntara ya Ngozi, komine Tangara, umutumba wa Kidash. Abo bana bakaba bari baburiwe irengero kuva ku wa mbere w'inondwe turimwe. Abanyagihugu baho vyabereye bakavuga ko leta ya CNDD-FDD yananiwe no gukingira abanyagihugu kuko ubwicanyi bubera mu Burundi busigaye bugora gutahura. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu King Blaze Iranzi.
Abo bana barawe batowe biziga ku munsi w'ejo hahise n'abana b'abahungu uko ari babiri bakabavuka mu muryango umwe. Uwa mbere yarafite imyaka 4, uwundi akaba yarafite imyaka 5. Ibyo biziga byabo byatowe ku mutumba Kidasha ni muri komine Tangara intara ya Ngozi. Amakuru dukesha ijisho rya radio haguruka ngaho muri komine Tangara akaba tumenyesha ko abo bana babiri bari baburi urengero kuva ku munsi wa mbere igenekerezo rya 4 gitugu mwaka 2021 igihe umuryango bagerageza kubarondera hose bakaburi irengero ryabo. Umusitantebe yo komine Tangara akaba yemeza ko kabikara igashitse ariko akaba avuga ko icatumye bicwa kitaramenyekana. Abanyagihugu baho muri komine Tangara bashoboye kuyagana radio haguruka bakaba bavuze ko ubwicanyi busigaye buba mu gihugu cy'u Burundi bugoye gutahura. Kuri bo ngo intwaro y'umugambi CNDD-FDD yananiwe no gukingira abanyagihugu ngo ntivyumvikane ukuntu abana b'umuryango bonyuruzwa ababyeyi bagatabaza abajeje umutekano ariko hakabura gitabara abana bakaruhira gutogwa ibiziga. Barangiza bavuga ko abanyagihugu bari bakwiye kubona neza ko intwaro ya CNDD-FDD irangwa no kutita umunyagihugu muto mu bisata byose ngo bagaheza bagafata ingamba zo kwikurako ubwo butegetsi bubi.
Na King Blaze Iranzi arakoze cyane ku nkuru yaduteguriye. Mu ntara ya Mwaro haravugwa abantu bane bahagaritswe ku wa gatanu uheze n'urongoye iperereza mu ntara. Muri bo hakaba harimwo n'umunyeshure wo kuri lise Mwaro mu mwaka wa gatatu w'ubushakashatsi. Umukuru w'umutumba akaba yemeza ko bahagaritswe ariko atazi ico bahagarikiwe. Abanyamwaro basaba leta ya Gitega kurekura babo bariko baburezwe gufa ataco bazira. Bamwe n'abandi bati harageze ko umurundi wese yava akagera ahaguruka akiyamiriza amabi yose ariko akogwa n'umugambwe CNDD-FDD. Tenshi kuri yonguru na Eric Kwizera.
Abo bafunzwe ni Justin Igirukwi Gomba umunyeshuri wo kuri lycée Mwaro hamwe nabo muryango wiwe batatu. Uwo munyeshuri ni wo mwaka wa gatatu w'ubushakashatsi yahagaritswe kuri wa gatatu heze n'umuyobozi w'igendereza mu ntara. Inyuma yo kubarizwa mu bitaro by'umuyobozi wa lycée Mwaro, uwo munyeshuri yaciye ajanwa mu kibanza kugeza ugitaramenyekana. Abandi banyeshuri batatu bo kuri iryo shure nyene babajwe kubijanye n'ubutumwa bwo kuri telefone bahanahanywe na Igirukwi Gomba mu buruhuko burangiye kwa 12 nyakangu heze, ariko baciye barekurwa bidatevye. Abandi baciye bafatwa bukeye bwaho ni Pierre Ndayisaba, umukukuru kaze mu gisirikare cya kera, umubyeyi wa Jiste se wabo nawe nyene akaba ari mu bakukuruke hamwe na mwene se wabo yarahejeje amashure yisumbuye. Nabo nyene bahagaritswe n'urongo yigendereza mu ntara. Abo bose bakaba basanzwe ku mutumba Higiro muri commune Ndava ku munsi wa gatanu heze. Ayo makuru aremezwa na Epitas Bayubahe, umuyobozi wa lycée Mwaro hamwe n'umukuru w'umutumba, aho umuyobozi w'ishure amenyesha ko umunyeshuri yahagaritswe ku mvuza amatohoza ariko ntiyatomoye icatumye ahagarikwa. Avuga kandi ko atazi aho umunyeshuri apfungiwe. Umukuru w'umutumba nawe nyene aremeza ayo makuru, ahagira akamenyesha ko yatanze icegeranyo kuba mukurira gakaba arindiriye ikizovamwo. Ngo naho biruko ngo ntigeze amenyeshwa icatumye abo bantu bahagarikwa canke iyo bapfungiwe. Abatavuga rumwe n'umugambo SNDFDD baragiramiwe muri iyo ntara, na cane cane abahungutse hamwe n'abahoze mu gisirikare no mu gipolisi. Benshi muri bo barahagaritswe muri commune Ndava muri Ruheshi na Mukakaro mu mwaka uheze bivuye ku gitero cahitanye ubuzima bw'abantu 18 muri komine Rutegama, intara ya Muramvya. Abanyamwaro basaba leta ya Gitega kurekura abo bafungiwe ubusa ngo kuko atacifise ibagiriza. Bamwe n'abandi bati harageza ko abarundi bahaguruka bakirukana leta ibica ibanyuruza ibapfungira ubusa atacamira.
Eric Kwizera tumushimire kuri iyo nkuru. Inkuru ya nyuma y'aya makuru, ingorane zifatiye mu kibano zirakwiye kwigwa neza kugira abateshejwe izabo bashobore gusubira ku mitumba baje bavako, ngo kubera ko atantambara ikiri mu gihugu. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu ku munsi wa kabiri w'iyindwi. Hari mu nama yagiranye na baburamatari b'intara za Kayanza, Muyinga na Ngozi. Iyo mvugo y'umukuru w'umugwi CNIDH yo kwirengagiza ikibazo c'umutekano muke urangwa mu mihingo itandukanye ikaba yiyamirizwa na bamwe mu banyagihugu, aho bavuga ko ico ari kimenyetso c'uko umugwi CNIDH ukorera inyungu z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero.
Mu nama yabereye mu ntara ya Ngozi ku munsi wa kabiri w'iyindwi, umukuru w'umugwi CNIDH yagiranye n'abarongoye intara n'amakomine agize intara za Kayanza, Muyinga na Ngozi, Sixte Vinyini, Muraba. Arongoye CNIDH yamenyesheje ko iyo nama ari yo kwigira hamwe ingene agateka ka muntu kifashe mu makambi y'abateshejwe izabo, hamwe no kuraba ingene ibibazo basanzwe bafise vyotoregwa inyishu zirama.
Nk'uko musanzwe mubizi mu bijanye n'agateka kazi na muntu, turaraba n'abantu baba barungurujwe bava mu bibanza bahora babamwo bakaja mu bindi. Ivyo rero twabigize kugira ngo dushobore kuganira n'inzego zitandukanye zijijwe amabanga atandukanye mu gihugu, duhereye kuri baburamatari hamwe na bamusitanteri b'izi komine zifise iyo migwi y'abantu. Twabahamagaye kugira ngo dushobore kuganira, turabe agateka kazi na muntu ingene kifashe kuri abo bantu, turabe ivyo baba bakeneye muri rusangi n'ivyo basanzwe baronswa, kugira ngo bishobore gufasha hashobore kuboneka inyishu zirama ku bibazo abo bantu bafise.
Kubwo umukuru wa CNIDH rero naho ishyirahamwe arongoye risanzwe rifasha mwene iyo migwi y'abantu, ngo ivyo bavyiza gusumba nuko abateshejwe izabo bosubira ku mitumba baje bavako kuko atantambara ikirangwa mu gihugu. Sixte Vinyini Muraba agira ko avuga ko ingorane nyamukuru zihari arizo mu kibano, izo nazo ngo nizo zikwiye gukurwaho kugira ngo abateshejwe izabo babeho batunganiwe.
Mu gihugu igihe cyo gukora cyangwa kazi na muntu usanzwe uri mu mashirahamwe ari karafasha mu bijanye no gukingira agateka kazina muntu mu Burundi dukorana na HCR kandi tugakorana n'andi mashirahamwe atandukanye yafasha abateshejwe zabo canke abahunze canke abahungutse murabizi ko Burundi harimo abantu benshi bakenye ico ni kibazo abantu bose basanzwe bafise mugabo iyo udasanzwe uba ku itongo ryawe naho urumva ko ariho zindi ngorane zishobora kuza mu mibano aho usanga ari ingorane zitandukanye nizo nyamukuru umuntu ateza kuraba kugira ngo umuntu wese abe ku itongo ryiwe kandi atunge atunganirwe na cyane cyane ubu atantambara ikihari turi mu mahoro
iyo mvugo y'umukuru w'umugwi CNDH iriyamirizwa na bamwe mu banyagihugu baganiriye na radio Haguruka aho bavuga ko batangazwa n'ingene Sixte Vinyini Muraba yirengagiza abarundi badasiba kugandagurwa mu mihinga itandukanye abanyuruzwa hamwe n'aborezwa igufa nkuko byabandanije bishikirizwa n'abo banyagihugu kubona umukuru wa CNDH yemanga ko igihugu gitekanye ngo byerekana ko akorera inyungu z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hari mbere na bamwe muri abo banyagihugu batashimye kuvugira ku byuma byacu babona ko uwo mugwi ukwiye kuvaho ngo kuko atacubamariye
Arine Munezero na wenyene arakenuye kuri iyo nkuru
Abanyakuri niwe bagomba kurwanya mu gihugu cy'ubundi murabibona murabyumva ndeko bibabaje birababaje birababaje harageze yuko Uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abafasha niri mitima badise umutima runo harageze harageze barundi barundi kazi oya 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 troce tro troce tro Tuvibuzimo tujibuntu.
Ariko kandi sindi no mubatangara iyo mu bihugu byacu bishitse ko abantu bafata ibigwanisho. Twarayibonye muri kahise ku Burundi, twarayibonye muri kahise ka karere turimo ko iyo abantu bamaze kwihebura, bakabona atakindi basigaranye ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga baja
naho bazotwica naho bazotwangaza naho bazobandanye badupfunga cange bakabandanye baturenganya ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzoyikura tukayirandurana n'inyezi ako kazi ntituzogahagarika na rimwe
tugo wamwe nico gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira gateka kacu Iki ni kimenyetso cyuko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe nico gituma n'abarunda aho bari bose bo kumva kumwe akarenganyo barenganye tarabe ngo ntacyo ngo ndenganirwe ngo numutete nkanje ngo ndenganirwe n'umuhutu nkanje ndenganirwe n'umututsi nkanje oya akarenganyo tukumve kumwe kababaza kumwe kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanye twagwanirize hamwe tukagwanirize hamwe
ayo twabateguriye narangireye inshuti bakunze ibiganiro bica kuri radio Haguruka mwayateza abiri ndabakenguruke ndasubiye no gushimira uruganda rwa yatororokanije ntibagiye Jisrene Manirakiza yatumye amajwi abashikira Imana ibarinde mwese na gahwane isango ry'ayandi makuru yacu ni ku munsi w'ejo
Mana ya masokuru yagiye kuzatabara kuyishure amasengesho yacu Imana nayo atiyumva kuriyo kuko nabarinde kuvuga kuko nabarinde urindire igihe cyane urindire uyu rubanza rwawe
Haguruke, haguruke Abarundi, haguruka ni radio ikangurira Abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.